musi numusi twibuka igihe uburundi bwaronka intahe y'ukwikukira ni numusi wa mbere tutangurije ko isekeza ry'urugendo rw'amahoro urugendo rw'urukundo urugendo twizeye yuko rugiye kudufasha guca bugufi twebwe abarundi twese kugira ngo dushike aho twicara ku meza aho twicara hamwe tuganire ku bibazo bihanamiye Burundi kandi tuveho tubitoreye inyishu ku neza yacu twese ngiryo ihangiro ry'urugendo rwatanguye uno munsi urugendo rw'amahoro karatwahora tubashikiriza urugendo gusa mugabo uno munsi twatanguje isekeza ry'urugendo rw'amahoro voilà kubera iki mvuze ngo n'urugendo rw'urukundo ivyo twarabisiguye turasubira tubisigure uru rugendo rero n'urugendo twavuze yuko ruzomara iminsi 40 n'urugendo vyahuriranye n'umunsi twibukira ko umunsi w'intahe y'ukwikukira none ko bamwe bariko barahimbaza iryo sabukuru Uburundi bwaronkeye ko intahe y'ukwikukira banezerewe banywa bajya mwebwe ni kubera iki mwahisemwo gutanguza urugendo rwo kwisonzesha rwo kwibabaza rwatanguje urugendo rwo kwibabaza kubera atakindi kigwanisho tubona dusigaranye atari ico kwibabaza atari ico kwisonzesha mu ntumbero yo kugira ngo igihugu cacu gikire nivyo twararose intahe y'ukwikukira bakava amahanga baragiye baba koloni baragiye ariko hari ubundi buhinga cyangwa ubundi buryo bwadutse bw'uko abarundi dukoronizwa cyangwa abarundi dushigwa mu buja na bene wacu iri jambo ndarivuze uko ndazi yuko mujyumva gutandukanye ariko nivyo ngomba nerekane abazungu baraducura bufuni na buhoro abazungu baratwaka amagi n'amasoro byari bibabaje ko ari bo barya karyoshe abarundi nabo bamerewe nabi baradukubita ikimoko kandi barazanye n'ibindi bintu by'amajambere barazanye n'ibindi bintu byadufashije reka mvuge rero yuko ivyakogwa ico gihe bikoregwa abarundi byo byagendeka gusumvya ibikogwa kino gihe zana magi zana masoro kubitwa ikimoko byari bibabaje nta wovuga ngo byari biryoshe ariko kandi ayo magi yaraboneka gihe barakubitwa ibimoko mugabo nta bantu twumva bapfa kubera abazungu ibyo navyo sinaho baba barapfuye umuntu yogira amatohoza si benshi baba barapfuye ariko nabo barapfuye bose bari bafise amaraso ariko nta bintu ndumva ko hoba harabaye ubwicanyi bw'agahomera buntu canke ndengera butungane aho banyuruza abantu bakabica ubwo gashinyaguro ivyo bintu byo nigeze numva nivyo baratuzanyemwo umugera w'amacakubiri kandi baratugiriye nabi cyane ku ntwaro zagiye zirakwirikirana mbere gushika n'ubu umurundi yaramerewe nabi gusumvya abazungu bakiri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ntangakaro rero abantu bikorera ikigega cy'u Burundi, abantu bikorera amafaranga yo fashije abanyagihugu yose bakayikorera bakayakubita ku mifuko yabo, bakubaka amazu yabo, bakubaka amahinguriro yabo kandi abo bantu bakaguma bidegemvya, abo bantu bakabazwi mugabo mu Burundi nawe ubwo buryo bwari gufasha umurundi ubwo buryo bwari ubwiwe akaguma amererwa nabi akubitika ubukene ubushomeri gufatwa nabi gutukwa kugaraguzwa gati uwivye agatoki arya kubera ikigoyi akaba ariwe afatwa gatabwa mwibohero uwivye miliyaridi zirenga 50 wewe akaguma yitegemvya iba imiliyoni 47 z'amadolari yogura igitoro cofasha abarundi bose amezi abiri buri mwaka akaguma yidegembya abanyagihugu bagashikaho bagenda n'amaguru abanyagihugu bakabika imodoka abo bantu bakaguma bidegembya genda kendeye umuntu ambwira hari ubuja bwo busumba ubwo yazi ko abarundi bakunda kugira ibintu by'uburyarya muvugisha ukuri umugabo ugasanga ariko yirukana akadumu wagiye kurondera agatoro kuri sitasiyo yari afise uburenganzira bwo kuzuza itangi y'imodoka mugabo nako kadumu ntakaronge hariho abagabo bigize barambo bafata bwa buryo bwose bwo guza ico gitoro bashyira mu mifuko yabo bagende n'amajipe meza meza bashizemo climatiseur badugije ibiyo mwizo ngendeshwa zabo wampaye inka none ibi bintu n'ukuri tubyemera kunyene uku ya oya n'ukuri hari ahantu ushobora gushika ukumva umengo urarengewe ako karakarorero kamwe abarundi kino gihe indiri n'indiri bagorewe mu buhungiro aho harimo abagenda kubera ibibazo bya politiki harimo abahunga kubera inzara hari habahunga kubera ubukene kubera iki ibyari kubafasha byose byigaruriwe na kakagwi byose bashyira mu mifuko yabo ubu abarundi ntibaronka ikibavura ubu abarundi ntibaronka ikibabeshaho mugabo abo bategetsi bacu tanka baja ngaho bakaduhimbariza yuko tumerewe neza tunezerewe ngo mbega ngo abakene bameze gute ngo ntimuzosubire kuvuga ko hari abakene mu Burundi ngo murumva gutukisha igihugu aka rero niko nita gasuzuguro ubu nibwo nita uburyarya umuntu ari ngaho yabutse n'umuti mana yanje mana yanje oya emarao niyumvira ni none oneura nakakantu ntituri muri gihonomu canke rero ndavuga nti nta buryarya busumba ubwo ndavuga nti nta bubisha busumba ubwo ndavuga nti nta buja busumba ubwo ibi ni ibintu bita gutwaza abantu igitugu vwara iyi ni intwaro y'agahotoro igituma rero twahisemwo kwicisha bugufi turavuga duti ntitwofata inkoho ntibishoboka ntitwoja mu ibarabara ngo bishoboke twahisemwo kwiyima ibyo dukeneye twahisemwo kwibabaza twahisemwo kwisonzesha tanguye rero urugendo rw'amahoro twaratanze ivyigwa bitandukanye dusigura urugendo rw'amahoro ingene ruzokogwa n'uvyose umuntu atariye canke ngwanywe bitotuma apfa ibintu vyose ibintu vyose by'iminezero canke by'imyidagaduro ibintu vyo kuja mu mubare ibintu vyo kuja mu mabwate ibintu vyo kugira mu miduga ibintu vyo kugura amahunzu ibirato n'ibiki ivyo vyose twabihagaritse nta muntu yibabaje akenera kwambara neza nta muntu yibabaje akenera kwambara ikirato ciza nta muntu yibabaje akenera kunywa inzoga ivyo twaravuze yuko ari discipline tugomba dufate ubwo twahisemwo kwambara amagunira kwiziga iminyota kwitabagurira kw'impuzu vwara mu mitima si ku mubiri ni mu mitima yacu turababaye turiko turarira turiko turatakambira Imana ngo Nehemiya bamubwiye yuko abantu biwabo bamerewe nabi babayeho mu bimaramare babayeho mu buzima bubi cyane ngo batari barajanywe nk'inyagano ngo amarembo y'i Yerusalemu yasambutse yahiye ngo Nehemiya arababara agira umubabaro mwinshi cyane ngo araturikisha ararira ngo arisonzesha nahanyene patriotisme hera nta muntu ashobora kuvuga ngo ni umupatriote adafise umubabaro w'igihugu ciwe adafise umubabaro w'ibiriko birakorerwa mu gihugu ciwe atari vyiza no kubwira ibitandukanye azoba ariko araguhenda ubu tugiye mu mubabaro tugiye mu kigandaro turibabaje kubw'igihugu cacu ugaca ugenda harya ukagandagura amashampanye ugacugenda hajya a ukibororerwa ugacugenda hajya a ukanywa inzoga za yose ugacugenda hajya ukajya inyama za yose abandi bibabaje bamerewe nabi ku bw'igihugu aho wewe wowe uri umupatriote wahe wowe usa na wa muntu agiye ku kigandaro agatangura kuvuza ndomboro agatangura kuvuga ibyo avuga iyumvire uti mbega aba bantu bari mu gihe kimeze gute nokora iki agiye Dubai ndabona ibintu bitangaje mu bihe by'amapfungo abantu bisonzesheje bagufashe uri kurarira ikintu ahabona bagufata uri kuranywera ikintu ahabona polisi ikigufata ikaja kugufunga kino gihe tuvuga yuko abarundi tubabaye vyukuri hamwe twoba tubabaye hamwe twa dufise agahinda ku mutima hamwe twa dufise umubabaro waturenze biruci uja mu kabare wewe abandi bababaye abandi bagandaye abandi buzuye intuntu n'agahinda ugashuja mu kabare ukuranya inzoka imwe n'iyindi kuranya inzoga imwe n'iyindi aho wumva vyoba kabisa birabika neza ino gihe u Burundi busigaye yari agatukisha mu mahanga iri ni jambo riri muri bibiliya jambo ry'Imana muri Yoweli gice cya kabiri ku murongo wa 19 riravuga ngo niyo mwatakabi sinzosubira kubagira agatukisha mu mahanga bose bicira umugani bavuga bati none ico gihugu ni gihugu giki ni gihugu kimeze gute abarongozi bacu bameze gute tutahura ibyo abanyagihugu baho babayemo bati ntituvyumva yandi majambo agatukisha ni kimwe bavuga ngo iciro ry'umugani ngo yarabaye iciro ry'umugani nukuvuga ngo nta muntu n'umwe atamuzi kandi amuzi nabi eri rero iyo bakoze ibibi ibibi bikarenga imana yacibagira gatukisha bagakubitika sana bakamererwa nabi mwico gihe baba bari mwishure mugabo bigarura bakihana bahagaruka ku mana nukuvuga ngo bicisha bugufi igaca ibakura ko kagatukisha ikabasubiza umugisha wabo yandi majambo ikabagaruriza umunezero iki gihe ntimubona ko niho tugezega abantu b'Imana none hari cyo turiko turiga turashobora kumenya mwishure canke tugaguma tudubagura dusubira tudubagura ikintu twobibutsa muri runo rugendo dutanguye urugendo rw'amahoro mwibuke yuko abanyisirayeli batanguye urugendo rubavana muri Egiputa rubashikana mu gihugu cy'amatanubuki ugo rugendo barugenda imyaka 40 kandi bari ku rugenda iminsi 40 gusa bavuye kuki vyavuye kutizera cimana yababwiye vyavuye kugukomantaza imitima vyavuye kukutagondwa amazosi ana ikiravuga iti aba a ntibashobora gushikayo mu minsi 40 nzobazungurukisha mu bugaragwa bazunguruke basubire bazunguruke imyaka 40 ihere kandi aba bakomantaje imitima nta numwe azonshikanayo bose bazopfira ngaha mu bugaragwa abo bose bakomantaje imitima ntibashitseyo bapfiriye mu bugaragwa ino gihe dutanguje urugendo rw'amahoro rw'iminsi 40 nk'uru rugendo rw'iminsi 40 Imana irashobora gukiza u Burundi Imana irashobora gutabara u Burundi abarundi turashobora kwicara hamwe tugakemura ibibazo vyose biduhanamiye kandi vyose bikaja ku ruhande u Burundi bugasubirana ubuzima kandi tukadadaza imitima tukapfana ka kanyarigabo tukaba intagondwa z'amazosi tugakomantaza imitima tukaba basinda bibazwa twemere kugira iyi discipline turiko turavuga gatsinde ngo ngo je niyo bayampaye reka nigire ninywera icupa reka nirire ibyo nkeneye voilà abandi bababaye ako nagatsinde iyo ni discipline aho bizotugora tuma nababwiye nti ibi bintu tukavyitwaramwo nabi abarundi turashobora kubabaja mirere na mirere. Abarundi turashobora kubaho nabi mirere na mirere. Ubuzima mubona tubayeho burashobora kwigwiza ko incuro 10. Bwigwije ko incuro 10 mwiyumvira ingene twoba dusa twebwe abarundi. Twoba tuza twashitse hamwe president yavuga twese twoshe duhunga. Kanyarigabo kutagondwa izosi kutumvira ijambo ry'Imana nibyo byatumye Imana itsinda abanyisirayeli mu bugaragwa. Ora ni mubona turimwe mu Burundi n'ubugaragwa n'umwijima ubu turi mu mwiza itanguriro Imana yagombye guhonya Sodomu na Gomora mugabe iravuga iti bash cewe naho amarira yaduze abantu baguma baniha baboroga sino honya ivyo bisagara ntabajije Aburahamu aza kumubwira uwo mugambi fise ukurandura abanyasodomu na Gomora Aburahamu aravuga ati mana none hamwe muri kiya gisagara huboneka abantu 50 babagororotsi abantu b'intungane ivyo bisagara wo bihonya Imana iti namba na gato noca ndabikiza aramanuka ati mbega huboneka 40 wo bikiza Imana iti yego aramanuka ati mbega huboneka 30 wo bikiza Imana iti yego aramanuka ati mbega huboneka abantu 10 gusa babagororotse cyangwa b'intungane ico gisagara wo gikiza Imana iti ego cyane no gikiza ngo ibiriko biratubako ntibibandanye bitubako kino gihe mu gihugu cy'u Burundi Imana irakeneye abantu b'intungane irakeneye abagororotse irakeneye abantu bayigamburukira irakeneye abantu bayubaha irakeneye abantu bicisha bugufi iyo ntumbero rero twahisemo kwicisha bugufi kuririra Imana kwiyeza kugira ngo Imana mu gihe gikwiye ikore ibikwiye voilà mu gihe gikwiye abishira hejuru ibacishe bugufi ko nta kuntu twovuga ngo bahinduke atari twebwe tubanje guhinduka ivyo ntibishoboka ni Imana nta yoronka icisha kugira ngo idukize idukirize igihugu mu gihe urufatiro ni ryarindi riri mu ngoma ya kabiri igice cindwi ku murongo w'14 rivuga ngo ni abantu bitirwa izina ryanje bicisha bugufi mu yandi majambo bisonzesha bibabatsa biyima ivyo bari bakeneye ivyo bari bagomba bagasenga barondera mu nyonga hanje bakava mu bibi byabo iyo ni condition tutavuye mu bibi byacu biragoye yuko twashobora gukira ngo jewe uhoraho nzobumva ndi mwijuru ndabababarira ibyaha byabo Imana yama yiteguye kutubabarira naho twoba twarakoze ibyaha byacu bikaba tukutuku ngo hanyuma ndabakirize n'igihugu voilà hariho intambwe tubanza gutera imbere yuko ikizi igihugu cacu aha rero niho bigorera abantu tuguma twiyumvira yuko Imana yokora ibitangaza igaca idushira mu mahoro igashitushira mu iterambere tuguma mu bube gito bwacu twagumye mu bube gito bwacu cyo ribishoboka naho twosenga imyaka 100 cyangwa 1000 nta mpinduka nimwe yo kwigera ibaho bisaba yuko dutera intambwe tukabanza tukaca bugufi tukabanza tukizera ijambo ryayo tukabanza tugahana imbabazi tukabanza tugasaba imbabazi hanyuma nayo ikaziduha ikabona gukiza igihugu cacu ikabona gushiraho inzira zotuma igihugu cacu gikira ndabivuze ndabisubiyemo nta kindi kigwanisho dufise canke dusigaranye atari ukwisonzesha atari ukwibabaza atari ukwiyima ibyo byahora bitunezera mu ntumbero yuko Imana itugaruriza umunezero ivyo navyo bitegerezwa guherekezwa na discipline hari ibintu tubwirizwa gukora kuneza y'umuntu agomba yuko igihugu gikira ahambwa ni kuri wa wundi yumva afise umubabaro inzoga zihebe ibintu byose wahora ugura dolix ivyo bintu utaguze utopfa bihagarike muri iminsi 40 tubanze dupfunge pepu pepu ni byoroshe wa urunywa kayoga hanyuma tukakubwira ngo uzihagarike ndazi yuko bitoroshe wahora urya kanyama kakakuryohera tukakubwira ngo ugahagarike ndazi yuko bitoroshe wahora unywa gashampanye kumva karagushitse ukumva morali raje tukakubwira ngo ugahagarike ngo kubye igihugu ngo kubye ineza y'abanyagihugu ndazi yuko bitoroshe ariko ako niko kigoro ariko kubw'urukundo ufite igihugu funga ipepu funga ipepu hey hako tutofunga ipepu tukababara imyaka igihumbi twofuma twemera tukitanga tugapfunga izo pepu muri iminsi 40 tukazonezeregwa iminsi yose sigaye yukubaho aka kantu mwakumvise gayemo aha muce mwibuka ca kinyabwoya ukuntu kibikora kugira ngo gihinduke ikinyugunyugu kiripfunga kiriyugarana mu minsi 20 hanyuma kigasohoka ari ikinyugunyugu nigifungura kiremera kigaheba ibintu byose bibuke inkukuma iyishaje iragenda ahantu mu bugaragwa kure igakubita ibibaba hasi igakubita rujya runwa rwayo hasi rukajanjagurika ibiri kwirababara ntibiri kwirafungura iba yisonzesheje ivayo ari umusore canke ari inkumi y'umusonga oka igomba kwiyubura ngo isubire ibe insore canke inkumi isubire ibe nto iragenda ikamara ahantu imisi n'imisi myinshi atacifungura hanyuma ikazovayo yiyubuye ibintu byose ni ibintu byategerezwa kutwibutsa yuko atakintu na kimwe ciza cigiciro ushikako utibabaje utemeye kwitanga kwikimazi ebwe mugomba tugurukire muri ico gihugu camata nubuki ico gihugu giteye imbere atakintu na kimwe twemeye guheba numugari ubugari waguze igihumbi kakunaniye kwihanganira agacupa kibihumbi bitatu kakunaniye kwihanganira muri iminsi 40 izeye ko hamwe huboneka abantu bafise uyu mutima w'intare bakavuga bati no muri iki gihe turahagaritse turakase ibi bintu byose turabihagaritse kandi ntacho tuba naho abo bantu bo bakeya bafise uwo mutima botuma igihugu cy'u Burundi gikira kandi sinkekeranya yuko abo bantu batariho ahubwo niko karyo ubu ni wo mwanya w'uko abo bantu bigaragaza turakeneye kubona abo bantu bafise uwo mutima abo bantu bafise uwo mutima baze dufatanye urugendo abonetse abarundi bafise discipline mu minsi 40 twoba twisonzesheje mu minsi 40 twoba twibabaje ntihogenda hatabonetse ntihogenda hatavutse ntihogenda hatabaye ikintu gishasha kandi kinezereza abarundi bose iryo niryo jambo ndangirije ko kandi uwumva yumvise abarundi nta kintu na gitoya tuzoshikako canke dushobora gushikako tutagize discipline Cipriano yaravuze ati discipline kuba kumbure nakoresheje imvugo igoye kumva ariko ndazi neza yuko hariho abayitahuye uwo muntu yayitahuye rero akumva akozwe ku mutima yifatanye natwe mu rugendo twahisemo urugendo gukwicisha bugufi kuko Imana irakunda bicisha bugufi ikanka abantu bishyira hejuru umuntu ugwaruka wewe umuntu w'umujene avuga yuko atesetse atoza muri urugendo byombabaza cyane abahiriwe kino gihe abanezerewe abaryohewe nuko tubayeho tubirekere nibisanzwe abwiye nti naho urugendo gotangurwa n'abantu bake bazoteba baze bazoteba batahure reka tubihe umwanya tegerezwa kugaruza umunezero satani yatunyaze byanka canke byakunda.